wonke amathemba ngwabeka kuwe. Wonke amathemba wami abayifuni into enhle. Oh, sandwa sami, bona banomona. Ukuthala mina nawe sithandana. Mamba suka bayakhuluma, bakhuluma ngamina. Bathi asifanelani. Abamnyama yangithela umona ngempilo yami. Abangitshela mangikhule ekhaya kuthi nganithembi kubani nomona. Ithemba lami lokuwe, inhliziyo yami kuwe, engimfunayo nguwe, angibafuna abanye. Ithemba lami lokuwe, inhliziyo yami kuwe, engimfunayo nguwe, angibafuna abanye.
Basiki nashawa ni makepsi mawafamba ni mavurba. Mani ma McDonald's, balaba kuku chavise. Good time for good people, kambi ungaware. Ali ranzula kona le, inyakala. Imitani wa hishi lungu wa shitwa lugu mago, I love you. Apona mungwani, lui aninyoshi saka. Nikaisi wa hiwe na.
Kaya, uti mani tembi.